Hi everyone, welcome to National TV One. Please be part of the family by pressing the subscribe button and notification bell so that you will see each and every video we are posting. I hope you will enjoy the following video and please do not skip the ads. Thank you.
Ngiyabingelela kunina nonke wengane zakwethu, ngiyathemba niyaphila. Namhlanje ngizothi fahla ngamafutha evimbela lamafutha anomsebenzi omkhulu kakhulu empilweni yomuntu ake uwathathe nje uwagcobe ngaphansi kwezinyawo uma uzoya kokhipha imali enkulu noma uzoya kothenga. Adukisa umkhondo kulaba besalamuzi ngeke bezwe ukuthi uphethe imali. Kanjalo noma nihlushwa abathakathi noma amasela thola umathithibala, umabopha, ikhathazo nosigidi hlanganisa konke lokhu ukufake emabhodleleni amancane bese uya emfuleni ohambayo uthathe amatshe lawa asuke ephakathi awu isine ubuye uwagcobe ubulongwe benkomo obumanzi wafake nawo kulo mgodi ebese uyakukhulumisa ukuthi umuntu ozela ekhaya ngenhloso yokuzoganga akabone izinkomo ezigcwele igceke anake zona kuze kuse emile bese uyagqiba. Niyobona niyomfica nebhakede lakhe esangweni ekhathele ewudaka. Okuyiphara niyokufica kulele kuzinwaya into engaphali. Lamafutha uyakwazi ukuwagcoba enganeni manizoya phakathi kwabantu ukuze inganganywa izithunzi zabo. Noma uphothe intambo bese uyibhixa lamafutha ufake ingane esinqeni. Nawe mukade ulahla isilwane esinenkani, ngalendlela shaya isiphambano esiphongweni, ngevimbela njalo mulala lamafutha, ikakhulukazi lawa mnyama muwagcoba ebusuku ayakhanya, ngiyakutshela isilwane asifinyeleli kuwena ngisho sesikhala sigcina ngokuduba sihambe siwundinga sithebeni sesifuna omunye esodlala ngaye. Muphupha udla nje noma wenza ucansi. Isilwane ke sikhona empilweni yakho kwamele futhi uzame ukusixosha ngoba impilo yakho ngoba isuke isazobheda nje kakhulu musebenza kusuke kuzophela kwalowo msebenzi ngoba lento yenzelwe ukubhidliza impilo zabantu nje. Kuyahluka ke isilwane osithole udlula nje asifani nesilwane esisuke sithunyelwe kuwena. Kuningi ke okwenzekayo. Abanye balanda izizwe bese bekuthumela ngazo ukuthi zibhedisele impilo nje, zidalele izinkinga zodwa. Mawuthi uyohlola kuthiwe uneslwane. Bayokulahlake leso slwane. Kophela imali. Uyoze uthole umuntu ozigayayo izizwe. Uyenake oyokulungisela inkinga yakho. Abanye bacupha izidumbu hlampe uthole ukuthi umuntu ubulale umuntu owondlayo ekhaya. Bese laba abasele bangabi namandla okulwa nabo ngezibhamu bese bethembela emthini. Isidumbu siphathiswe isikhali bese siyatshelwa ukuthi sibani bani ngithi vuka ulwe. Angithi uyabazi abakubulele balandeke bonke. Nangampela umoya walo muntu uzobahlupha laba bantu. Kuze kube ukuthi bayafa. Angithi sebefile. Umoya walo muntu kumele utshelwe ukuthi sibani bani phumula manje. Usungalala ngoxolo. Lahla naleso sikhali. Nimhlambulule ukuze ezoya emathongeni akubo. Abanye bagcina ngokucupha izidumbu bese beshiya kanjalo. Mase umoya walo muntu usukwenzile lokhu obekumele ukwenze. Ulungiseni ngoba maninga ulungise. Uzoba undinga sithebeni uhambe ulandela abantu uze uzitholele ikhaya elisha. Kule mizi engaqinile iyonake ethintekayo ngoba umoya walo muntu uvele uzihlalele khona. Kuyophela ukudla, imali iphele ezandleni. Kanjalo noma ulula umoya walo muntu uvele unamathele wena. Indaba yeslwane ihlukene kaningi. Ingakho ke ngithi thola ivimbela wenze njengoba ngichazile ukuze uvikeleke. Ngiyabonga ngesikhathi sakho.
Thanks for watching. National TV, we are one.